bakunzi ba Mishemishe TV ndibaza ko aho muri hose mumerewe neza. Jewe ni Nzeyimana Aisha, uyu munsi ndabazanye ibiganiro twashoboye kugirana n'umwe mu bakinnyi w'umugwi mukuru w'umupira w'amaguru w'abakobwa.
Ku mazina nitwa Sakina Saiti, nkaba mba mu Gatumba, nkaba ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru.
Okay, mwo mukinnyi mwo mwuga wo gukina umupira muhira babyakiriye gute utangiye gukina?
Ubwa mbere na mbere babyakiriye nabi, kubera abakobwa benshi ntabwo bamenyereye ko bakina umupira. Babyakiriye nabi kandi barambuza cyane, ariko mu nyuma na nyuma baraheberanye nyine barandika ndabandanya ndakina.
Babyakiriye gute umaze kujabuka intuze ibihugu bitandukanye kubera umupira wawe, byagenze gute?
Babyakiriye neza cyane kandi baciye banyemereza kuko nabandanya nkina cyane. Nubwo navuga ngo ndasibye no mu myimenyerezo barababara cyane, nibo baba banyibutsa rero ngende, kubera hari icyo babona gifasha kuri jewe no muhira mu muryango.
Umuryango wanjye kuri bene wacu basazanze ubwa mbere na mbere barabyanga, ntabyo bemera na gato. Ariko ingene bagiye babona umusaruro barabikunze, ubu barashigikira. Ama muri sosiyete nabo ababanya abo tubana bafata nk'umuhungu, bafata nk'umuhungu kandi ntabwo bafata nk'umukobwa kurya nyine, kuko benshi turakirana kuri beach, turakirana rero akaribi tukina kuri beach, umva bafata nk'umuhungu nyine. Kenshi mba ndi kumwe n'abahungu kubera tuba dusangiye kazi, abo nyine tuba turi kumwe kuri beach. Ntari kuri beach mba ndi ngaha muri ndi kwanda ko kuri kobwa mu byangaha, kuko umukobwa mudasangiye mindi nta kazi musangiye, usanga muri ko muravugana ibindi bintu bitacyo bimaze.
Ibintu byose birategurwa, mbona ndabitegura ndakora amatrenema individuweri, n'ubu mwasanze mvuye muri antrenema ndakora, ndagenda kuri beach nkakora jenyine, nkajya no mu bahungu nkakora, kuko hajya ukinya mu bahungu cyane ugiye mu bakobwa bica bikorohera. Urabona shampiyona ihagaze ngaha je ntabwo mpagarika, ndagenda muri fitness nkagenda kuri beach nkaguma ndi nyine ndi en forme. Kuko nkinye kuri beach kenshi mba suple, ngiye muri tera isanzwe mba suple cyane.
Indoto nifuza kugera ko indoto zanje ni uko nagera kure nkazuva gukinira ngaha anye, Imana ibishatse nkaca gukina no hanze y'igihugu muri Europa.
Ninahaga ari ku mupira nzorongoka, ariko nubwo nzorongoka nzokora n'akandi kazi. Akazi nkunda cyane n'akazi ko kudandaza impuzu narabikora, ariko narabihagarika gato nzorongoka kenza ndadandaza.
Ubwa mbere narakina hama imyaka iragenda, ndagenda ndigira ibyo kumenyereza, hama nagiye gukina cyane ngira mu byo kumenyereza bishe uno munsi.
Mwa muri maze n'imyaka ingahe muri abakoca?
Natangiye gukoca mu 2017, mba nagiye gukina mu 2016 cyanangura gukoca mu 2017.
Hama abo bana mbona abo bigeme bakiri batoyi woba wankata wewe, ni ibihe bibazo uhura nabyo ku bijyanye n'ababyeyi babo? Kuba peut-être barabifise barabizi yuko bakina canke biri gute?
Ababyeyi barabizi ko bakina, n'ikimenyamenya ni uko batonda mu myimenyerezo. Ubu unye ababyeyi bose baratanguye kwitahura, basigaye bareka abana babo bakaza gukina. Ariko kera siko byari bimeze, ariko ubu unye ababyeyi barabitahura bakabareka bakaza, nawe urabona ko baje ari benshi abana.
Ni ibihe bibazo uhura nabyo mu bijyanye no gukoca cyangwa kubankata, bigenda gute? Ni ibihe bibazo uhura nabyo
kwankatira umwana w'umwigeme akiri muto? Biragoye, bisaba gutenyenya, bisaba kutarakara, bisaba kumutahura, bisaba byinshi. Benshi baraza bacerewe, ariko ntumwirukana kubera abakobwa baracyari bake. Ifo uramwankuraje gusa, ukimukorera gusa kuri yankuraje na gusa nta kintu.
Ukina umupira bagufata gute?
Baramaze kubimenyera, baramaze kumenyera aho mba, barabimenyereye. abantu barugurutse mu mitwe ubu
abantu mukunda kuba muri kumwe kenshi babagenzi no vuga inshuti abantu muri kumwe muri societe nabahungu canke nabakobwa
benshi benshi nabahungu nico gituma byoroshye kuntahura ko benshi ari abahungu
kenshi ukunda kugendana n'abahungu
mo uyu mwuga dukora usanga abantu benshi n'abahungu benshi n'abagabo ni wuce usanga muhuza iyo mugiye mu bya foot ni wo muca muhuza urumva kenshi mba ndiko ndaganira n'abahungu n'abagabo abigemeye barahari ariko si benshi jewe ahubwo naratangaye je ntibya kubera mu muryango mvukamwo abahungu nibo bari benshi urumva ntibyari bigoye ko dukinana babifata gusa nk'ibisanzwe umubyeyi yabifata nk'ibintu sanzwe ahubwo niwe yagumambwira cerewe niwe yagumambwira uno munsi ntugenda ibintu nk'ibyo rero bivana n'umubyeyi wawe kubwira uzashike ku kintu ukunda bivana ko n'umubyeyi wawe nawe yagushyigikira mbo icya mbere kwanza nara jewe aho mba nshaka kugira mba nshaka ko umwana anjyohera kuri kijya kintu mba namuhaye rero jewe nk'inyungu yanjye ni ukubona abandi bana babigeme babikunda ndabibakundisha bakanyemerera nk'ababwira bakanyemerera nge nshya mbona yuko nshoboye urumva rero inyungu irimwo ni ukunezererwa gusa abana bariko barakina abana barepana uko onye nta yindi nyungu jye mbonayo simvuze amafaranga cyangwa iki oyaye inyungu ni ukubona ko abandi bana babigeme babikunda babyitabira ku bwinshi nabo batera imbere je bateye imbere je mba nungutse
inyungu maze gukura muri la Colombe ni
inyungu je maze gukuramo nyinshi cyane kuko aho naba ntandere nari mfise ariko maze kuza muri la Colombe FC naramaze gutora indero abagenzi banje twaza tubabwirana icyo umwe wese adashoboye tugira duhanurana nkaba atampira nari nzi ariko maze kuzaha naramenye gukina bo
okay muhira umaze gutangura umupira gukina umupira bavyakiriye gute abavyeyi ba
nitangura gukina umupira barabimbuza ariko bamaze kubona aho ngeze ubaranyemereye cyane ntibambuza yuko ngenda gufata byo uko ndavyibona ko mu siti wacu abantu b'abahungu kenshi barakunda kumbwira ati we byakugendeye gute uri umukobwa wabwira umenye gukina umupira ndabigana ingene vyagenze abandi bagenzi banje b'abakobwa nabo baguma bambaza ati uradutwara natwe turabe yuko twotera imbere nkuko bateye imbere
abagenzi mukunda kuba muri kumwe kenshi abagenzi n'abahungu n'abakobwa
n'abahungu kenshi
harabaye ingorane nyinshi icyo gituma umwaka byarabaye mugabo tubizeye ko umwaka wa 2022 uza gusubira kugira ingorane zahabaye zo gusura kandi byose bizagenda neza kurya niyemeje yuko ushobora gusimbukira bikemye nkabimbo neza ibyo bakene byose nkabivuga mu majetwe ishyira mu by'umupira w'amaguru ubundi ngashikiza ingorane dufise mu mubiri wabigeme muri komisiyo ya football feminine byinshi byagiye biragabanuka bivana n'igeza ndashikiza ingorane bafise mu mirwi itandukanye na nicyo gituma ubu mu kanya tuba tugenda mu nama nshingwabikorwa ya federasiyo y'u Burundi kugira ashobora gushikiriza ingorane zabaye muri 2019 mu igana ry'umupira w'amaguru abigeme turabe ko aho buca dutangura iganwa ry'2022 mirongo ibiri aricyo dushobora guhindura kuko mu bisanzwe nzoshikiza ingorane zashize turabe kwegana zotangura itariki 2021 z'ukwezi kwa gatatu ntihasubire kuza ingorane kandi ushobora kwibonekeza mu mupira w'amaguru w'abigeme cyangwa mu igana ry'umupira w'amaguru w'abigeme ibyo tugiye mu kanya bwarashikiritse ingorane ntabwo ushobora guhura nazo